Kasi inspiration living exemplary injongo yam kukhulisa okokutyaliweyo ukukhuthaza ukomeleza ukuze uhlaziyeke emandleni. Namhlanje ndifuna ukuthi ngamanye amaxesha funeka uhle ukuze uphakanyiswe. Mhlawumbi maxa wambi funeka ubuye umva ukuze ukwazi ukubheka phambili. UPetros otshoyo othi masisithobe phantsi kwesandla esinamandla sikaThixo ze sithi ngexesha elifanelekileyo eso sandla sisithathe phantsi kule ndawo sikuyo ugqiba sisiphakamise sisise phezulu. Bendibuya e-Eastern Cape ndihamba nabazali, in fact ndihamba nomama nomntakwethu nenkosikazi yakhe. Umama uhlela apha ngasemva nomntakwethu, inkosikazi yakhe ihlela apha ecaleni kwam. Siyancokola ke imoto yonke. Akho nto ethi mandijonge igeyiji ngenxa into yoba engqondweni yam kuba ke sihambe long distance iseyangathi bendisanda ukutha. Siqhubekekile ke sihamba kubekho isandi esitshoyo apha emotweni. Titititit, eyi ndingayazi kuba ke noko selithuba sisendleleni. Uba ngaba bekungona sisukayo beninokucimba mhlawumbi ukhona ongayifakanga i-seatbelt okanye lukhona ucango oluvulekileyo lungakhange livalisiswe kakuhle. Kodwa ndajonga apha ke i-speedometer ndaphawula into yokuba eyi isithi titit nje kukho into ethi danya danya. Ndibone isiba eli lepetroli into yokuba lisondele ekupheleni kwaye nelayithi le iyadanyaza ukundichazela into yokuba ipetroli ibuphela apha emotweni. Ngethamsanqa le moto sihamba ngayo iyandichazela kwalapha into yokuba phambi kokuba imoto icime ngokupheleleyo noko sisenohamba umgama ongange-73 kilometers. Ndathi apha kubo mandimise ecaleni kuba andiyazi le ndawo ndiya kuyo. Ndabe ndibona nebhodi ebhaliweyo isithi ushiyeke ngoku umgama oyi-144 kilometers ukuze sifike e-Plettenberg Bay. I-73 kilometers endinayo ukubheka phambili ukuze imoto iphelelwe ipetroli ngoku ibisadanyaza nje indichazele into yoba ibheke ekupheleni. Ngethamsanqa ifowuni le ebingekaphelelwa ibhetri kwaye nedatha ndinayo andizazi apho ndikhoyo, kodwa into endiyaziyo ile ilapha kule bhodi isecaleni kwendlela ndimisecaleni kwayo ethi ndishiyekelwe yi-144 kilometers phambi koba ndifike Plettenberg Bay. Lithafa nje endisecaleni kwalo. Andiyazi le ndawo ndikuyo ngaphandle nje koba ndibone isign ekule bhodi ndimisecaleni kwayo. Akho zindlu zikufutshane ngamathafa nje. Sijongajongane ndithi eyi uba ndinoqhubekeka ubheka phambili izawuma le moto, kufuneka sibe sicela abantu basincede kule ndawo sikuyo. Kubekho into ethi kuba idate ikhona efowunini ndingene kuGoogle nditsho pha kuye ndithi nearest petrol station close by. Hayi ke nyhani uGoogle enza into yakhe andibonisa into yoba ikhona i-petrol station ekufutshane nakule ndawo sikuyo. Athi i-33 kilometers away. Ndivuye ngoba noko ndisaselwe yi-73 kilometers phambi kokuba icime imoto. Kodwa into endiyiphawulayo le nearest petrol station noxa i-33 kilometers away kule ndawo sikuyo ithi izawuthatha 26 minutes into yokuba sifike kuyo. Kodwa le direction yale petrol station ayikho kule direction siya kuyo ngaphambili njengoba sijonge ePlettenberg Bay iNyeros petrol station ingasemva eHumastorp futshane nehanke into ithi masijike imoto siphinde lapho besuka ngakhona ukuze sikwazi ukugalela ifull tank ngenene sijikile sayiqhubi 26 minutes safika epetrol station satha ifull tank ukuze sikwazi ukubheka phambili ndifuna sitshintshe indlela esiyijonga ngayo ezi zinto okuthiwa zi-setback uba be ndingonye umntu mhlawumbi kukho abantu abanijongileyo mhlawumbi bendizoba noloyiko lobheka ngasemva ngenxa into yokuba into yobheka ngasemva kuthiwa yifeyila xa beyibisa ngenxa into yokuba iyalibazisa ngokwexesha esilibekileyo thina lokubheka phambili kodwa mandiyitsho kuwo into yokuba ngamaxa wambi awukwazi ukubheka phambili ungakhange ubheke emva ngoba ukuze sikwazi ukutha i-full tank bekunyanzelekile sibheke ngasemva ukuze sikwazi umhamba umgama we-144 kilometers sifike ePlettenberg Bay sometimes we need to go down in order to go up and go back in order to go forward mawasanele la mazwi ube nolanga elihle elokugqibela manditsho sikoyika ubuya umva akhathaliseki uba ucinga uba abantu bazawuthini ngokubuya kwakho umva uba kunyanzelekile ubuya umva buya umva uba kunyanzelekile umile ima uba kunyanzelekile wehlile yehla kodwa yenza le nto ingakunceda ukuze ukwazi ubheka phambili ngoba ngamanye amaxesha siyadinwa singabantu kunyanzeleka ukuba mawume ukuma kwakho kukhokha umoya oza kunceda into yokuba nesantya sakho sokubheka ngaphambili sitshintshe ukwazi ukuhambela mgama ukukhavarisha umgama omninzi onowuhamba kunaxa udiniwe funeka uhlile ukuze unyuke ngamanye amaxesha funeka ubuye umva ukuze ubheke phambili ibe nelanga elihle.